sungai. Kaca isi akan cuncang luar dengan mesa moa, ia sungai doktor dan habis pengayali. Mari tu kata siwa awal ni cahaya. Hallelujah. Datuk Tulai mungkin cahaya, welcome. Our speaker, praise the Lord. Datuk Tulai, Tulai. Iya.
Lada cung calo. Macul ngono lava ni memalu ala ufio ni menei sama. Au macul vivi iatu mafamenu ilo suaf. Macul faftai ele ilo letu lafo ino imacul. Ilo au ma imacul lau fanau. Macul te fatang siya fo ilo wangari le. Au macul yeri ne vae ngol sauninga. E te fau uwai ni faso atu ma le fafonga lau fanau. Ia macam wawa eh famuia yo macam loto ya lai lau ibu famuia la tu umau lo yai lini sauninga mai lo fafong mai foi pelvi inga lau fio no lo suafa Yesu amen faftai tatu alala mai lalo ya mo mo lo mo mo li le anganga le fafilo ai mal fatalo fatu le suai le au au na le tua sungaya ngal neni morisa mal fatua ya en ol fa nau ai mai se foi le lo so to e kalesia e tamali me fai la u ma fa tua ma tous ol au fai nga wenga ma se foi le au talavo fa nau la vao ol e kalesia se ola ve tatu fa na witi o se fiafianga lava le nei taeao ia i na ua mafai ona maualelei avanoa tatou te mafuta ai ua savaligeli tolu tausaga talu ona lē feiloaʻi ia taimi mulimuli foi sa iai lenei atunuu ma ia ona o tulaga lava o faamaʻi ia e faafetai le atua ua maualelei avanoa ia faamālo atu foi le ona saʻi tatou iai la lua tolu tausaga pagatia ai ua le gata i tatou a le lalolagi atoa i faamaʻi ia e viia le atua i lona alofa na agalelei mai ia le atua ma faamanuia ia na faamālōlōga ma na puipuiga i loutou soifua ma so matou ola manuia le galuega i samoa faafetai atu iā outou tatalo ia o lo agalelei ai le atua i au au na le atua ma ekalesia taʻitasi le gata i polu faapea foʻi salafai ia o le masinafou loo matou taliina ai le fono a le lalolagi faapoʻitoga a le atua i le lalolagi atoa lea o le agaʻi atu i samoa i le aso sefulu ma le lua o le aso sefulu ma le ono o le masinafou mo le folotaga ia afai te malaga atu viia le alii le a mau ai se mafutaga fiafia le agaga o le vasega o taʻitaʻi tatou foʻi le atunuu e momoli ai tatou faafetai i le atua ae o ia na lala foʻi nei atunuu ia e pei o samoa lava lo tatou atunuu ia o le mea na ualai ona manatu o le a toe agaʻi uma atu le faapoʻitoga a le atua i le lalolagi samoa faafoʻi le faafetai i le atua ona ua uma le faamaʻi ia ui lava nai ai nisi o le ekalesia ua le gata i New Zealand, Amerika, Australia, Samoa faapea ona amia e le atua lo soifua ona o le faamaʻi ia e viia le atua faapea ona faatotoe i tatou e auauna pea mo ia haleluia viia le alii ia mālō foʻi tapuaʻi te lona e vaveala i lenei vaveao auā le tapuaʻiga o le tatou au ia o laʻu lava faitau ia o lae na manumālō uma aʻau e lua eai ia le mea manaia sia tatou au o le malolo tausaafia ia le viiga lana o le atua lia sa vaaia i le taeao lenei pe ona sauna o le sasoga i le faafeagaiga haleluia praise the lord ou te manaʻo te tautalagia ni vaega se tolu o le mataupu po o le autū faapea o le tala a le atua i lou olaga. I want to share with you about the story of God in your life. Ina wa fai mai le tusi pa ia o tātou o tusi fai tau. O tātou soifua kerusiano ma e o muli muli ile li. O lo fapenao na mata mata ile la lulangi ma lātou fai tau ina o tātou o langa. Hallelujah. So se tusi ala fai tau esesi. E iai se tasi na ia tusia. Any book has an offer. O le na ia tusia le tusi. Ai mafou faula iai o tatou o langa o tusi fai tau. Na lona winga lea. E iai se tasi o lo tusia le tala i o tatou o langa. Hallelujah. E o le tusia le atua. O ia o lo tusia. O tātou, o tātou soifua ma o tātou wola. O tātou wolanga. O lo fapena ona, ona tusia aie le atua. Lana tala. It's never about us. Tusia tusia e le atua, o lo tusi e fatatau ia te ia. E ala ilo soifua ma lo wola. Praise God. So everybody is a book. Everyone is a story that Jesus is writing, or God is writing. O lo tusi le tala le atua I lo soifua ma lo le olanga. Praise the Lord. Mai e fapena le vava ai I le soifua au au na atu I le atua. O te fia vaiva ina ini vaena se tolu e fa matala atili ai le mata upu nei. Ai wo fa ta ta tu ina ia fa ta wo ai lo fa lo lo o oe o le tusi o lo tusi e tala le tu. Hallelujah. Your life is a book that God is writing a story. Amen. Wana fena ma ta I le tusi fa mai le tu ai Jeremia na o loa oe ai lai tele manava o lo tina. Lora winga, ele ia mataina ina ua tatou whana nau mai I o tatou mātua, le tala lea lea tua. Na mata ilo na fina ngalo, na ia sila fia ai a tate le whana nau mai, o tatou o langa. Ai maho faula iai, o le mamao I o le mea na amata tusi mai ai e lea tua, le tala o lo o langa. Amen. Na so se tasi a leo o tangata whao ngā ina I lea tua le tusipa ia. E te vaa ia 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 ama tanga o lo nao langa. E ia I fua ile faa I unga o lo nao langa. So se tusi a. E ia ia ama tanga o lea tusi. A ia I fua ile faa I unga o lea tusi. Hallelujah. E tele ala I le tatou vava ai I le tala leo te tala noa tuai. Ina e loa, the main character of that story is the author himself. Ole o lo au tu I a I le tala leo o lo tu sia I le atua I lo wolanga. O le atua lama. Amen. E te maua I a fionga le atua ana tustu singa Olo ia tusi aile tala ia Apera Ambo, tala ia Noa, tala ia Isaako, Iakopo, Mose, Tavita, Yosefa. O tala olo o tusi aile tua I tangata dei. Ae faitawina, tala, it's never about them. It's always about the hand of God in their life. Eleo tusia le tala ia Apera Ambo, fatatau ia Apera Ambo, olo fatatau ile atua, ile soifua o le tamau leo fatua tua. Hallelujah. Ae faitauina le tala ile soifua o Mose o le tangata e peia oe ma, e iei vai vainga, na sola, na ia fasiotia le tangata. Ai na tusia ele atua langa tala ili soifuanga o Mose. And it was never about Moses. sa leo se tala e winga ya mose ole tala ile atua o mose papena tavita haleluya o tangata e pio tato amen aina tusi ai tala ile atua fa aliali mai ai ile atua fai vavenga le atua malosi haleluya eo ia Yosefa nga tusi ai tala ile atua ai vai me na u ia ile ola nga ole tangata aina tusi ai tala ile atua. It says, and God was with Joseph. Sai yai yale tua ya Yosefa. Malitele au au na le tua le tusifa ia. Fape na fo ila lo wolanga. Ole me mo mua la winga le tala lea. The story has to start strong and finish well. Ole tala le tua lo tusi o tatu wolanga. E te tauna a mata malosi. Fai ulele.
Praise the Lord.
Praise God.
Amen.
Langa tau te maua I tuspa ia. Le tala o le tala le leia le atua na tusia. Na amata malosi. Na faya le atua le langi, male lalo langi, ile amatala. That was a strong start of the Bible. And a fai ufo isi fai unga le leia. Fai uai tu so fa alinga fa mai o wai atu ile a ai le Jerusalem mafou fa penao na alifo mai le langi. Lono wing o le tala ili tu spa ia se tala na na amata malos. Fai u le le. Lua timo teom ta kwe fa tamana iso ia ilo tu spa ia. Fai umef. Fai upe fitu, male fai upe valu. Olo iai ngā le tau tino ngā le apostolo Paulo, fata tau ile ilona o langa. Hallelujah. Le soi fuanga atoa o Paulo, a olea o tau faa I wiu, a e faa peaia na ana upu. Hallelujah. Lua Timoteo e faa, fai upe fitu, male fai upo e valu. A tatu fai tauina fai atasi ia. Wa o tau le taua e le lei. Wa I o ia tau le tau sinionga. Wa o ta ofi I le upo le fai tua tua. O le nei. Ua te uina mo au le pale o le amiotonu. E fo ina mai ia tau I le ala vaso e le ali. Le fai masino amiotonu. E le ngata fo ia tau. Au ila tō umalava o e fia fia ilo na faa ali mai. Hallelujah. Te mana tuare a matanga malosi o leo langa o Paulo. O lana malanga I tāma seko. Ngā luenga mta upo iba. Na alu e fa mai alu e fa sa wā tanga te kerusiano le kalesia. Aina teia I ngā ele mamalu o le tua mapa uwai. Ma fa pena na filo ai ai male ali o Jesu. That was a strong start. Ole tala ole soi fuor tala tala yo Paulo. Na ale na feliwa ina ale o lo na olanga. Ai le uta tu tau no mai fa iunga. Fa fo fonga ile fa ai unga malana tau tinonga. I have fought a good fight.
Amen.
The fight was a good one. Ole se tau o e tau ina. Is it good? O e tauina se taua elelei. Awai ma fawfau leo langa le apostolo, ma le tele la o faafita auri ma puapua ngā masa wanga na o iai. E o langa I leoti na fasi otia. A famaile tau tinonga, I have fought a good fight. Hallelujah. You know, in this fight, there may be things that are not so good. Hallelujah. And yet at the end you can declare that the fight was good. Ke lo me alenga tau e Paulo le tau e lei. La no le tau a le ali. Remember le no fa yatu. Ele o ele o au ele o Paulo foi la le tu si ai tu si. La tu si le tala o le tua le soi fuanga o le apostolo. Hallelujah. And God never fights a bad fight. He always fights a good fight.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So the malusi lava le amatanga le olanga o polo na fape na foi o na fai wina le le. But in between, ke lo oele le onga tutonu la so fola amatanga le malusi ma le fai wina le le. Te maua in Filipe tolu ni tautinonga se tangata im esse le maulalo le loto. That I may know him and the power of his resurrection. May Allah fatu fa no no ta inga le ya o ilo o ia malembana o lo na toy tu mai. Ye le pise I wo moa. Po wo ato to ona le le nei. Ai tasi le me o te faia o te tau sisi atu le fai longa. Ina yo moa le me na moa ya o lo wali o Yesu. Hallelujah. Glory to God. O fape fe mai le tusi o longolang. Amen. Awa o mafai taimi le nei po le ale umi le talu na maua le lua feilo inga ba Yesu li fa o tanga wa mafai leo na e mafaufau le taimi na ambata hai. Ewe yana yai oe le ili fina ngalo le tua te le ifana umai. Ai te mana tua le urua taini na italia a Yesu e vea mua wali fao. Was it strong? Was it a strong start? Hallelujah. Na e malanga mai e lava lea. Whamata a whaai ungei lau folau. A whaai ungei le tusi a lea tua e se. Ile nei vai tau ma ta puni langa tusi. Will it finish well? Whamata e le lei se whai unga o le tusi a lea tua yo tato wola. Glory to God. Hallelujah. Mose o tangata e peona o tāua o se tangata sa wha noa noa le amatanga o lona yo langa. A te mana tua sa ili fina ngalo o lea tua e wha sao le tama lea mai lima o wha fine wha to sanga. Mani tua hoi wha to nunga fine wha to sanga a wha nau mai o se teine wha ola a wha nau mai o se tama wha sioti a wha nau mai mose o le tama a na wha sao ina e wha fine wha to sanga. It wasn't the midwives. It was the author of the book. O lea tua na ia wha sao ina le soifua mose. Peitai, ina wā matalo na olanga, sa whaala de lave le fili. Na li liwa ngei fasioti li tangata ai kupito. Mau ange lea, o le tusi a lea tua o lofi a tusi. Wa sola mose, ma mao le mea walu iai. A inga toi anga le lei lea tua ma toi tai tai mai. Amen. Ilo la stangata o lai tau tusi a lea tua a lai ai. E fai ana excuses. Ma ese taimi ala e tau fai ana, fai ana, ala e tau nga lue kua alia tua ala e ae. Ke munga ala wa, ah. La e tau fai ana ilo mafufau, ma fipa kwele e ae, ilo lea, ilo. Ala e ae, he's still writing.
Amen.
Hallelujah. He's still writing his story in your life. Na ala ale fai unga leo langa mos. Hallelujah. E te maua le whai unga e tusi o Yosua mta upu mua mua. Whai upu mua mua ma le lua ina ua oti mose. Ai whai mai le atua ia Yosua. Yosua. Ua oti mose o la ua ua. Amen. Wha fonga le ua oti mose. Ai o la ua ua. E se le maanga ia e whai o tato maliu tu lou lama. A wafo ingi ni whaaru penga mani, mori mau mani, mea e tau tau e tangata o tatou leo toi whaalongo ia. Ao mose, it was God o le atua na whaia le tau tinonga le mali o mose. Whai ilisi au ngā tupulanga, whai atu Yosua, wa oti mose, but Moses was my servant. Will we finish the stories of our lives as servants of the Lord? Amen. Man tofo ya au malo langa nei o le upunga te whanonga. Thou faithful, thou good and faithful servant. Hallelujah. Na oti la mose, na amata lele, fai ufo ise fai unga lele. Ake lole me tawa leo ke vaaye I tala le tua. He spoke to the next generation. Amen. Ke loe, e tusi tala le tua yo tatu o langa, but the readers, o e faitawina, o tatu whanau, ma whanau a tatu whanau. O le isi au ngā tūpulanga. O la tau ngā e whaitawina le tanga le atua I o tātou olanga. Will they like it? Will they enjoy reading it? Hallelujah. E a onge ia mānga, ia se tuse e whaitau, koe whaitau, koe whaitau. E le umalofi e whaitau. O te talo fole ngā I o tātou olanga ia whapena. O la engalo na lua. The content of the story, the content of the book, is whatever happens to our lives during our lifetime. The materials in the book, so se tusie taunga yai materials e awao mai e kusi e tala le atua. Now the materials by which God write the story of your life, His story in your life. Are the things that happen to your life. Fa pela le manatu no na lua. Anything that happens to you is God related. So se mea la balai tupu ilo o langa, mai le amatanga malosi, e o le fa I unga li lei, e fe so ta'i mea umanga ili atua. Amen? Whether it's good or bad, they all relate to God. Pelelei me tupu yo tatou olanga. Pelelei me tupu yo tatou olanga. E yai yai fisota inga ili atua o nāme uma. Nga fai mai le romal nae. E valu alfa yupul nae. E luasfuma le valu. All things. E le fape mai all good things. Fai mai all. E a foi e nga lulu e fatasi mea uma e leo fape mai e nga lulu e fatasi mea lelei uma. No, it includes the bad.
Amen.
So the content of the story is the good, the bad and the ugly. Nga fape nga me tutupu yo tatou olanga. Some are good, some are bad and some are very ugly. And yet God used it to write the story of your life. Amen. If a penale le vavai le fionga le tua, a waite maua tondole fionga le tua upu fa penei ilenga luenga sumal fava yo pelu sumalelua o popo ngai cheli tato te sao tua il malole tua. Olo no winga. E le iso tatou saufanga ele malo le tua. E o noma pupua ngā. We don't, kauke le ma ngā o ia mea. Alang fai maritus pa ia. A tele. Ia un tatou saua tua ele ele malo le tua. E se al mea la inga fape ngā pupua ngā e o yo tatou o langa o mafitianga o tua inga ma mea e. E tutupu yo tatou o langa. Because some things happen in us, but lots of things happen to us. O le kere au mea la e tutupu ai tutonu o tatou o langa, and we deal with them individually. A o le tele o mea e fai mai tangata I ai tatou. Mai o taimi ngā e soe ai tatou e le atua. Listen to this. When whatever problem that happens to you, it's not the problem. It's your reaction to the problem.
Amen.
So se me lava e tupu ilo olanga, ma tahala I lele. E leo le fafi tauli wa tupu. Ao le taimi ua sue o ele atua, po le a whapefea nei, ona e whafisa ngai ma le whafitaudi. Hallelujah! Mai ese whafitaudi le mwhai tatou, tatou le manu maloina aisea, whetala ilava le upua le atua. Na te le tu wina I tatou I se whafitaudi po se mea, ele mawhai o na tatou whafisa ngai. Ai ala na mawhai. Ai, ai lea tua mai tātou, ai se whasana tau. Glory to God. Paulo tangata sāwhia ngai ma pōpua ngā, e whāwhonga I ana upu, I le lua koe nito e whāwha I upu e sūmare fitu, o lo whāpea mai e, o pōpua ngā e māmasangia. Hallelujah. E le ngata e māmasangia, ai vave mamae. Ale me Maria le me opopuanga. If I pay a tattoo, we thought it would stay longer. It would stay long. I came out of, I came out of the poor, I like to die. What is it, man?
Praise the Lord.
And I said, Paulo, you love to tell you that umato lo mato tangata I fafo. I fafo winna, tangata I chitonu ile aso, male aso. Olo mato popuanga fo ye. E mama sangia ma le vave mamae. E le mafatu saina, e le manuia, e mamafa. E fa'avavau. Wasau nia e le atua, e le ola e fa'avavau. To mea e tato te mafau fau iai. Po le alava le mea e tupu I o tato o langa e fai mai ale. Le upure na Roma e valu luas ful valu. Hallelujah. All things work together for the good. E ngā lulu e fatasi mea uma, mea lelei, mea whalele lei. A e ngā lulu e fatasi molele lei. The good of a very specific people is for the good of those who love the Lord. Olona winga, a e alofa I le atua. Ele fa peo le alia yeini mea le anga e tupu I o tatou o langa. E tu tupu. Ai oi nae ave eilis, ili a ao tustusi o le atua. Ni mea e ngalue a isi I o na tusia langa tala. E ala I o tatou o langa ina ua fea ngai ma fai ngata ma puapua ngā o le o langa nei. E lai fai mai ei. Ngā lulu e whātasi mea uma mōle li leo I lato uma lava o e alo lofa atu I leto.
Yeah.
Hallelujah, e ua vāla awina. Glory to God.
Amen.
So, e pēna o tau atu tangatangi o Yosefa. A mata I ana miti. I tangia I tutono lona aiga I lona lava a uso. Na o I taimi na whātau e se atu e ona uso I tangata I sāma e li. No, it's a tonu ole fale o potifara o se au auna o se polonga. Tua ina ai, ave li fale pui pui. Hallelujah. Those are the things that happened to Joseph's life. Hallelujah. Ale meu ki fai kuai. Le aia ma se me pa ui le atua. Kusi ai le atua le tusi sau uma. Me ngoo ye, ile o langa o Joseph. Faitau yei tele o tangata. And yet, that was the content of the book. They are reading, just keep reading towards the end. Nga ilo lea, fai unga leo langa o Yosefa. Nga te ilo. Nga fai tu lai maitono le malo ai kupito. Hallelujah. Isi tu langa mawalua. Ai fape nala lea tua malanga tala olo tusi o tatu o langa. Hallelujah. E fa penala semanata. O ame e tutupu. Amen. Awal me monia, e te moe ilpoekele ilole me la tupu tae au soa. E te talo ili etuwa, ma e mafaufau ili etuwa, ma e mana tunatu la aliaise, ai ke I au fate I au se fafitau. But remember, that all things that happen to you are God related. And relate. Umame ili atua. Hallelujah. Amen. The presence of God makes the book a blessing. Fa 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 na de ale tala o le tua i longo langa ma fa manu yanga ile au faitau. Ma fa manu yanga ile au mata mata. Ma fa manu yanga i eo lo fa pena au na lato moli mawina longo langa. Longo langa wa suia, wa fa olaina, wa fa pa iaina, wa fa ongaina. Fa 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 na de ale tala ma fa manu yanga. Ie olo mata-mata mai. Hallelujah. E mai le manatu e whai ua ife au le neitae au. O le mamalu o le atua. E whai ia i le tusi lea. Po le tala lea. Ma wha manu ianga ia te ilato. It's the presence of the Lord in your life. O le iai o le atua i o tatou o langa. O le awai o le mamalu o le atua e. Yo tato soifua maola. O ingae fie faitau o itangata. Ile tala lea lea tua. O lo tusi yo tato wola. Praise the Lord. Eh. If I u lau, lau, lau nga li tae aone ne. Ise mau lau iloa lo ni matayo e. E sifun male valu fa yupoe lo sifun. Matthew 18, verse 20, a well-known verse of the Bible, where it says, where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Lawi loa le maulea. Fai mai awa o le mea ua faa poto poto ai, se toa lua po se toa tolu iloi ngoa. O te yai fatasi. Mai lato. Now, e ma sanya na fa longo fa ma angole ole verse there. Ke le na fa o ngape a ka ole ni so lot. Na na lo sa ni na ye fa longo ina lo ma ule. Ya. Ai se me o ye ta tu na nga fa ma tu spa ye al me e to lua por to to lu lo ngoa. So va tu pe ya se va se ata ma tu to no le tu si. Ole mata upu a to ale. Langa e tolu mata upu te tele o lo tala noa Yesu. Ile mata upu lea. O lo si o mia ai le mau lea. Lolo wing, ai maana malamala I mei e tolu a Yesu ta wawao I. Na e lo lo lea le winga mo I al mau. E leo langa o gao loto. Hallelujah. Wa am fayala al tolu o tolu tato ai leo awa I ale. Amen. Ale atonu ale wingol tala Yesu, where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. E amata mai le fai upu mua mua fa sawa ya la ilalo. O meta au etono lo tala noa Yesu mua mua. The spirit of humility. Humbleness. If there is humbleness in the two or three that gather, God will be there. Hallelujah. And for my serious soul, for Fiona, why you must go silly? Who is the greatest among us? I for two years old, tamajiti mafayat. Alleluia, so to a pair tamajiti name. Eliasis, you to a sow. Now the difference there. If you see the other soul, why you silly? I tell a lawyer, so a sow. Ele popole Yesu ia me o so en asili la longe e popole ile sao wala la un asili ia ile sao. Hallelujah. What's the use if you are the greatest but you don't enter the kingdom of God? Na la ke mo ni le ia tala na Yesu no so ah o so ia ngal sili wa manga fa pe ke Yesu ia o sili. Kurualis tu tomles pelau ngakong ibu dia kayu ngau cang sang. Afi siri mai po aye siri, afi mai Yesu ale peyo cang cemaji. Elasi si sao. So the story of your life. Hallelujah. Lo tusi ele tua mai sila sila ilo tatou ngangai maulan. That's the first one. The second truth that surrounds this verse is the spirit of unity. Nai nai mau ngai li ile sawanga ilalo le fai upoe se fulu malerima fa sawanga ilalo se yo na fa pe mai fai upu na sumar valu o mea uma tou te fusfusia ile lalolangi fusfusia ile lagu o mea uma tou te tanga ile lalolangi e te tala ina ia ile lagu se the spirit of unity o le nganga tu fa tasi male ngalu we fa tasi male au fa tasi e au ai le tu al mea nga ai au mai ai tolu a tolu ai le ese ese loto ele au le tua. You know the strength of your spiritual gifts. Ke lo ele le malosio lo o tato me alofa. Me alofa ese me alofa fa wa tato ele tu. Ke lo le malosio me alofa. O le tato lo fa nga fatas. Unity is the strength of the spiritual gifts. Otherwise, serve on a career in politics. But the gifts of God are likened to the body and its parts. The parts of the body work together to serve the body. Hallelujah. E ala ola ola ine kalesia. La ka tau tenga lue fa tasi. We are united. Hallelujah. We are united. Now the last truth that surrounds the verse that I say is the spirit of forgiveness. Amen. Wan tuan fa sau lalo fa ipasuma leiva. Se ia fa ipadoso tasi se tau fa iungan tau pulea. Na mata fisilia a petelu peanga leanga fa fia mai lo uso ya chao ma ufa ma ngalo ya. Amen. Petelu tanga te sir sir ya yesu ko ngo fa le ya matalia na fsi o la le kalima yesu sir ya le ko ngo fa ya ma mata e fa fitu we a ma leanga mai mafis o ile anga leanga mai o lo uso. It's not someone from the world. It's my own brother inside the family. Le wanga le anga mai ya cha. Fa mai la petelu, Yesu wanga le anga mai lo uso ya cha. Fa fia no fa mangal. Fa fit. I tell no lo Yesu ile mele ole anga ole fa maulal. Fa mangal, lotu fa mangal. Forgiveness is a lifestyle. You don't count the wrongs of other people. You don't count how many times you forgive. Tau te lefa tau ina e te fia leanga leanga mai tangata. Ai fa fia lu tatu. Fa ma ngalo atu. Ale na si e Yesu le tala. Ile tangata na mana omia se e tala fu. Ngalu le ai tala fu mai tu pelo na matai. Ina wā ora taimu le atu tongi. Na ia vaifo ele mfaina na tongi. Ngalu to tuli ni matai. Fa ma ngalo ni matai. Ai fo ile uso le. Ona mana tua le sitangata. O lona lava uso. Lai ai ka lafu ya ia. Ke ia sika malo ngai lunga fale. Wa moru waku le uso le. Na ema wal tu spaya. Ona titina ai le ya te ia. So these are all in the book. Hallelujah. Ile maga yele me o kikinga ele si ole. But God writes it in the book. Hallelujah. Ole le maga ye yo si me tupo yo tatu wola. O me fai foi o me fai mai tanga ta wa tatu foi me fai tanga ta. But God is still writing. I lie I kusi al tala le tu wa ilo wola. Molo wola. Nal me tu to ya ami mai matai. Mafai mai kere fa mangalo ku e ya cheo ala me wole mafai e na fa ya fa pena iris awa wa ile yesu e winga le loto fa mangal. It's an everyday lifestyle. Hallelujah. Kira ole kile le le ye ainga. Ole kile le le ye lotu. Kile le le ye matanga wenga. The spirit of forgiveness. Wa kau ke fiwa e su el sa omar se se. We all sinners. But it's only the grace of God.
Yes,
amen. That help us. So omela ye tolu o tala no atua. Spirit of humility o le loto maulang. Spirit of unity o le loto ngatastas. And the spirit of forgiveness o le loto famangal. Ayai la tolu o bolto tolu le poto poto. Au loma le atua ima.
Amen.
Aisea. O le tolu o tolu. E loto maulang. E loto ngatastas. E loto famangal. Hallelujah. Laiai ku siritala le atua. Praise God. Ale upul ngā le atua mo I tātou. E whapefea ona mā nei ale tala le atua I o tātou olang. Mā nei e whapefea. Ua whamanuia I nā ia tātou whānau. Manuia I o tātou āinga. Manuia I tua oi. Manuia I le lalolangu. Fie whālo longo I ei tangata. Ke no el mātou tāpua inga mai Samoa. But we know a lot of things that are happening around the world. Why? The stories have been heard. E o aku tala. Hallelujah. O tala o mea tutupu ia I tātou. Ale mea tulituli mata. How are we reacting to the story? And the things that happen to us. Ole mea ngai fai ma fa manu yanga le fa fonga along what you know. O fa be fair on a fa sa ngai tangata Samoa ma fa fita uli o lo tutupu. Now, to end my message this morning, the question now is, has the story been written? Wakusi tala le ale tuwe lo wola. Why not? You may be sitting there this morning and wonder, I'm not sure. I'm not sure if the story has been started, if God has started to write his story in my life. I'm not sure. You are at the right place. E ke faya I leatua leatua. A mata lo ano tusi lau tala I lo taula. Here am I. Write your story in my life. Glory to God. I have a foiwa mata. If he has begun writing, how is it? O ama ili tusi le e, tusi ale atua ilo wolang. Wai engi te mi wai whanoa noa la. Ti wai ili fi fai meo al sau lotu ale fi manawa. Yes. Tau ke iaia in ila ngona ngā tero taini. But always remember this. Your life is a book in which God is writing his story. E afia uma ia mea ngā, la ngona ese ese, whaafita auli, o e feita I ate oe, o e feia utala, o mea e tutupu ilo uolanga, it all includes in the story that God is writing. And at the end, it's not about you. It's not about me. It's about God. Le atua I le soifua o tātou tangata. So, painful experiences there may be, but those are the materials that God is using to write his story. Hallelujah. Olau te talo, ia vele ma malu o le atua. The presence was so rich and real this morning as we worshiped the Lord. I thank the worship team for leading us into worship. You know why? Worship cultivates your love for God. Because they say the highest form of loving God, hallelujah, can be expressed through worship. Or if I yet to tattoo a little loafer for my own letua, let us sit ala or tattoo or langa. If I all a loafer in I ala, let tattoo tap what I eat. You know, you often heard about the first love, that some have lost their first love. Again, let me follow all I know a loafer in it. It's worship. It's worship. Poco your tiapoloi, yolo your tattoo was a tapuaye, a come a fire, a fine mea, a wangi tattoo of my fine mea. Because he knows when we worship, it cultivates our love for God. If I all I know tattoo walo lofa in a tua. I say, worship means this. It means we are as earthly vessels falling prostrate before God, declaring that we are nothing but earth. Or tapua inga fa maoni le tua, or tangata ua fa pa ufa o, kisir parpala na faya ia. Wale ma fayo na te pae pa ia le tua wa, o ia lava ole ele ele. I wa fa pa ufa o luma ole tua. Ma fa peatu le tua o ea ole tua. But I am just dust. I'm nothing. That's worship. Atatu o maita pa ile tua. We forget about everything, about ourselves. But think of yourself as just earth. Nangal me angai koi u ya chato for me to spy. Fai lele koi fo ya lele. So in our lifetime, we have to learn to bow in worship and say, God, I am but just dust. I'm nothing. So this morning I want you to worship at the end of this service and say to the Lord through the song, when I think about the Lord, how he saved me, how he raised me, how he filled me with his Holy Spirit. It makes me want to sing, makes me want to shout. It makes me want to praise his name. For who am I? Why ea ita? I lea watusi ei lautala. Hallelujah. Ea mata malosi ei ulelele. Now I know that everything that happens to me relates to you, God. So I won't worry what happens to me tomorrow. Telepopole. They all relate to my God. If I nga uma ele tua, e tusi ai langa tala yo tato wolanga. And lastly, may his presence so fill your life so that others will like to read the story. They want to hear the story. The story of God in your life. Shall we stand? As the worship team comes up. When I think about the Lord, famul mole pesel tato peselea aleva noe tu watu yatioi. I find if I long on the poly to a tie our name, my law or the Wolanga. I tell now me, I to a far wow to sing all of the two. Then before we do communion, I want you to come Temanau te sau ta te talo fa ta si luma nei. Ma ofo atu o tato wola I le atu. Pese iei, pese lea mai mafo fau. Lea lofa o le atua. Anga li leia I atu oi. Faola oi, faonga oi. E tau o tu lava I le iunga. As you started strong, you will finish well. E whamanguia a le atua I atu oi. Fatanga oi fai matusi fai tau oi tangata. Fai tau oi le lofa o le atua. Fai tau oi I le mana fai babema o le atua. Faola oi, fa maro loo mai. Fa ui lo uolanga. E au auna atua I le atua. Hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. The oil atua, paleina oe, paleina lo suafa. Ora masaya da da la basita ya da basa. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Awe tu lai en le tai au lu manei ma fau fau yai I le alofa le o le atua I ate oe. You are unique in the sight of God and He loves you as you are. E fapitoa oe lu mo le atua mai alofa o ia I ate oe po alava mea tu tupu I ate oe e alofa a le atua I ate oe. He looks beyond our faults and our needs. And He loves us as we are. Mele a tatou tutulai le nei tai ao, ma moli I tatou nganga I le atua I tatalo. A fai wei tulai a tene I talia Yesu e vema wali faola. I want you to repeat this prayer after me. A fai wei tulai a wauma ona fai le lua maftanga ma le atua. A tono I eini whaingatāni whaafitauri o ui eire nei vai tau. Whātai tai te tālo leo la au whaia. Mai tari tonu ai I le atua. Mai whaafetai I le atua I lo nā lofa. Ma lo nā ngalilei lo uolanga. E ano au whai atu. O lo tu usia le tala le atua I lo soifua. Lo uola. Ai whaonga I nai mea uma e tutupu I a te oe le aso ma le aso. Malona ma malu e whaua ai. Ia ia whamanu I nai isi. Famolmole fatai tai mai talo le ofia tatu umalo ilumane maso se tasi fie fatai tai ai leli e wo fa longo ilo upuli nei tai au wo sawi ate oe te talalo loto ila wo fio ine ye fio tu maui lo loto mai e faia o se tangata e manu malo ina anganga mo oe. Ia uola manu malo. Ia e whao ngā ina lo nei o langa. Ma ia whai au ma tusi e whai tau ai tangata. Ile maua lunga o loua lofa iso se tangata ansala. O le melea Yesu e. O te ofo atu lo o langa mo oe li nei asu. Faya pelo fina ngalo ya cha. Fa matala pele mana faiva venga ola ofio. Ilo nei olanga. Ola uta talo le ya che oele ali. Fa tumu ya cha ulo wanga po ia. Ine yo savali ai. Fa ngai nai. Ile mana ulo wanga. Fafta Yesu mo lau tali ia chauri nei tai au. Ia vi ia mai ia fapale ina ilo suafa. Amen. Lea tua o te talo ila atu neili nei tai au. O te vala watu ia te oe mo lau sila sila ifo. E manino mai o oe o lea tua e sila sila ta ele o matu loto. Mai angale le iaia ila atu uma o mai uma nei. Mai o lo te tala o lātou loto ia te oe. Lea tua wha malama lama e te alofa ia i lātou. O ani wha fita uri e whea ngai mo mai lātou te te talo wha malama lama nei. O ia mea uma e whiso tai uma atu ia te oe. O mea ia e ali ali ailo mana whai wāwenga. O mea ia e ali ali ailo wa lofa ma lo wha maoni ia i lau wha nau. Me leo te wala watu mo nei ta mā, nei ti nā, nei whānau ai luma nei, mai mātou umai lalo i follow fali. Loua nganga mātou te wha moe moe atu iai. I vai tau o mātou iai nei lea tua e whaiatā, ai mātou te wha moe moe ia te oe, e te leo tū lafo ina i mātou. Oe na whaia o mātou tangata, oe foi e te wha o ngā ina i mātou le lalo langi, o e foi te iaili whai unga o lo mātou o langa. Pea e wala a wina i mātou e whaktasi ato i ate oe. Pea o le taimi e te whio mai iaili si te anga. Iala mātou te talo le le nei tai au. Wha mri alau wha nau o mai luma nei. Ma iai anga le leifo i sauninga o le a mātou sauni ato i ai. Ia whai alawa mea umai vi i ai oe. Ona lo suafa Yesu. Amen.